Sanibona new guys, welcome back again to another video. Sabonga kakhulu for tuning in. Ngakhohlwa ukuthi subscribe, like video, we share. Please do press that like button as well. Esisase lapho you guys odabeni ke lokushona ka AKA Beno Tips Motswane. You guys mangabe kukhulunywa ngalabo bhuti ababili ababanjwe kwelaseSwatini kuthiwa bebalekiswa yimpi yamatekisi labo bhuti. You guys bebengabalekeli ukuthi mhlawumbe bona ababulalo AKA nomngane wakhe kuthiwa bona bebebalekiswa impi yamatekisi ngoba sesizwile ukuthi kuthiwa bahlobene mangama brothers ke labo ababanje kwelaseSwatini kodwa kwasiwa kwasekuthiwa bayathinteka ke nakuleli cala ka AKA kodwa ke kuzwakale laphana ngibonile enyuzini ongumndeni olilunga lemndeni ekhuluma ukuthi bebebalekiswa impi yasematekisini ngikodwa asazi ugazi abasoli abahlanu kwelokubulawa ka AKA nomngane wakhe bavele phambi kwemantshi namhlanje you guys isithombeke laphana engizosifaka on my screen. So kodwa ke umndeni wezalamane ezibotshwe kwelaseSwatini ngecala lokubulala umrepo wakulelo AKA Forbes Notibelo Tips Motswane ukhala ngokuhlaselwa amaphoyisa kufunwa lezi zinsizwa. Ilungu lomndeni elingadaluliwe likhulume nentatheli yeNewsroom Africa lithi sebelahlekelwa ngamalungu omndeni amaningi ezandleni zamaphoyisa. Uthi kwaqhubuka impi yamatekisi emalukazi eThekwini uThekwini lempi yagadla kwazwele emndenini ngo-2022 kwaze kwaba ukuthi amalungu omndeni anquma ukuziphindiselela kwaze kwafika ithimba ke lalijutshwe ngungqongqoshwa amaphoyisa ukuthi akukhuzwe lempi yamatekisi. Leli thimba lafika ke la ekhaya lizokhuluma lolo daba kusho ke leli lungu lomndeni esilibone likhuluma ke noLinda Mnisi owe-Newsroom Africa. You guys lithe ngemva kwalokhu kwakungathi kufakwa umfutho omkhulu kulempi kangangokuba amalungu omndeni aqonga ukubhaca kwamanye amazwe. Manje leli lungu lomndeni likholwa ukuthi bebezofa laba bafana ngazo izandla zengalo yomthetho yakuleli ukube ababoshwanga eSwatini. Uthe ngeke aphike noma avume ukuthi bayathinteka ekufenuka AKA kodwa kwakhe kwavele kukhuluma kokuthi bazonamekwa ngamacala amaningi nabangathinteki kuwona. So kukhuluma kwaleli lungu lomndeni kufakazela okukakhomishani wamaphoyisa kwaZulu-Natal oveze ukuthi abasola bebeboshelwe amanye amacala angahlangene nokufa kwa-AKA ngenhloso yokuthi babagcine esitokisini kuze kube ukuthi bahlanganiswa namanye abathintekayo futhi nobufakazi sebanele ukuthi bangabekwa icala. Manje u-assistant superintendent uNosipho Mnguni okhulumela amaphoyisa eSwatini uthe bathola umbiko osuke emaphoyiseni aseNingizimu Afrika ngabasola ababhace emzini wase Eswatini. Masingafunda lake laphana Eswatini police say they will continue to work with police in South Africa to ensure that the two suspects linked to the murder of Kinan AKA Forbes and Tibelo Tips Motswane are extradited to answer for the crimes they allegedly committed. So seeing as the crimes they committed of which they are saying the AKA one they didn't commit, they were running away from the taxi business fights something like that. Mnguni uthe ngesikhathi befika endlini ababekhonjiswe yona ukuthi inabasolwa bathola ababili ababesendlini kodwa ke ikhona imibiko yokuthi bebebathathu. Owesithathu wahamba ngaphambi kokuba kufika amaphoyisa uthi abanalo ulwazi lokuthi uyathinteka yini kuleli cala nokuthi uhambe washonaphi. Uqhubeke wathi ke yize abasolwa ababili bebingelele imantshi kuleli isonto kulindeleke ukuthi babuyele emanzini ngolwesibili njengoba kuqhubeka isicelo samaphoyisa kuleli sokuthi babuyiswe. Amalungu omphakathi eSwatini athi lezi zinsizwa zizafika kule ndawo zizine kodwa ngokuhamba kwesikhathi wahamba oyedwa basala abathathu. Uthi nalo wesithathu wahamba kwasala ababili. Bathi ke lezi zinsizwa zazihleli kahle emphakathini zingenankinga namuntu futhi zibonakala emphakathini nasezitolo. Kuthiwa ke bebethanda nokwenza imicimbi kosiwe inyama endlini ababehlala kuyo. Oh, bebenethezekile njengempela leSwatini. Kuthiwa amaphoyisa agasela emzini ababehlala kuwo ekuseni ngezithuba zabo 5 ngomgqibelo ngakho ke akukho msindo wazwakala noma ukuhlizisana okwenzeka. Uma laba basola ababili bedelelwa emaphoyiseni akuleli bazojoyina bedelelwa emaphoyiseni akuleli bazojoyina abanye abasola abahlanu abavele namhlanje enkantolo yemantshi eThekwini. Icala labahlanu lihlehlisele umhla ka 6 March 2024 lapho kuzoqala izingxoxo zesicelo sebilize imanje ivezile ukuthi lelicala lizohlehla izikhawu eziningi ngayo inyanga uMashi noma kulindele ukuthi kube khona ukuphazamiseka abasola abathathu kulabo abazogcina istokisini sasestage samaphoyisa eChatsworth kanti ababili bazogqunywa eWestville yikhona okwenzekayo you guys when it comes to a ababili labana akuthi ababa nje engaseSwatini kuthiwa bebeyiphilela kahle laphana you guys bebonakala bengabantu nje ebantwini kungena inkinga beke benza imicimbi kosinyawa makudliwe kodwa kuthi ilunga lomndeni lithe babe balekela inkinga zasemateksini hayi ukuthi mhlambe ke uAKA kodwa ke kuthiwa bathinteka kwamanye amacala asithi mhlambe noma bengakwenzanga uka AKA mhlambe kukhona amanye amacala kade bewenzile kade bedingelwa wona manje njengoba sebebanjiwe angazi you guys kulindele ukuthi baletheke la eMzansi Afrika bezophendula imibuzo abazoyibuza edingekayo angazi kuningi you guys when it comes to the two brothers were found in Eswatini sizolindela ukuthi sizwe ukuthi kwenzekani mhlabe lethwa ke back to South Africa your thoughts in the comment section ukuthi ayilike i-video ungakhodi ukusubscribe mangabe ukasubscribe ungazi ukuphuthwela izindaba igama labo uphilile babu ngiyabonga kakhulu ukuthi uze zobona futhi ku-video elandelayo bye.